ma koro nitiere mapok odonjo form 1 nitie ma odonjo form 1 modonjo form 2 mane form 3 mane form 4 giduogo dala omenda ni iwacho ni school skunde onge omenda koro gibede school kata gitimo ang'o nyoyo cha kaka inyalo tede onge gik mathoth ma puntiere karka gichom kanye
Leo weche mag somo ka okwaikore ne maber to wabedo gi tabu makata ofisa mineno wuoyo cha mar APBET no achagi kanyo APBET yani an alternative provision mar basic education and training nitie policy moro manoket kamano okete nikech ang'o nitie kuonde mang'eny sana sana kuonde moluongo ni slums e bombe sirikal ni ok opango mokete sikunde machiegni kato jonyuol koro chokore to gikoni awa nyithindwa ok nyal bedo ni ok dhi sikul gichako koro ena community school gilose kamano to sirikal onego bed ni donjo mondo mi ochiw kony kendo ojiw programs ainano anyalo koni ni ang'eny secondary schools ma wan go e kor gwenge nochakore kaka ineno APBET schools gi ochakore nichakogi ni harambee schools iyudo ka gweng' moro jodongo moko ariyo oriwore koni wagolo lo kato mine sombo lo midhi muono godo jo wuone gedo kendo iumo nyaka wigi niumo gi nyaka gilum koro bang'e no tiyudo ka sirikal oro jopuonj bang'e no iyudo ka sirikal samoro gikelo pesa moro igero godo classroom matiende ni ka jogweng' kata anyuola temo konyore mondo mi giyud rieko ma nyithindo dhi sikul onego bed ni sikul onego bed ni sirikal donjo mondo mi otim mano but kanye ma koro kela ni to ang'o momiyo ji temo timo initiatives ainago nikech sirikal pok otimo gimonego bed ni luongo ni the planning mondo mi ong'e ni the entire country area ka area ma skul dwarore gi keti sikundno to seche ma skulno kantiere kanyo to en skul ma ok onego bed ni en aena skul gi nying pok giketo the standards standards koro wacho na standards madwarore e skul ma kidonje skul moro amora wacho ni kati donje skul mantie Nairobi to kidhi e skul mantie Turkana to nitie standards monego bed ni kidonje skulno tiyudo ka en skul manigi ma classes gentiere ma onego bed ni nigi classrooms apar en gi classrooms apar ka en skul monego bed ni kata laboratory moro be nitie en gi laboratory ka en skul monego bed ni nitiere gi jopuonj piero ariyo en gi jopuonj piero ariyo ka en skul yani gik ma idwarogo yudore kanyo kendo gi sani ma corona nobiro gi tokeno gi hygiene ka ing'e ni be dwarore
to sirikal kia gigi nikech gigi gin skunde ma gin giwegi gichako gima ber ni St. Vitalis Nanga primary kami kiecha onego bed ni en gi hall machalo kama en gi lab moro bathe ka ok wuok ka ni jogi mane JSS wuok dhi St. Peter's Nanga man bathe ka
kanyo mako ni the standards go pok giloso gima ber mana expect ni kaka munavo gini no dhi obedo piny ka onego bed ni gikoni gimwatemo wacho ni mondo mia skul luong ni skul nyaka obed gi this basic minimum kanyo ing'e ni kaka wan nonro mar elimu bora nwaketo mano mar ariyo watemo koni seche ma oket kamano no the costing mondo mi skundno obed maintained kamano nyaka wang'e ni tang'o madwarore ka en obiro how much sani fe mondo mi akoni ni nyaka ji nyaka free primary education mane Kibaki declare 2002 mane igolo siling 1,000 gi 250 gi piero abich e wi nyathi ka nyathi primary sani koka ni nomede ni koro en siling 2,000 gi 200 to pare ni seche ma koro imede ni ng'e ni gik midwaro mondo mi pesa no ng'iew bechgi ni kumoro nono koro bende kaka nomede onge ng'ama nyalo koni justification onge ng'ama nyalo koni ni mae nyanondo mwatimo mwafwenyogo ni this is what is required koro gima temo wacho ni the standards kaendi koseketi ming'eyo ni e skul ka skul the minimum madwarore gin magi to the minimum go cost gi en ma cost gi no ema onego bed ni koro sirikal oro kaka capitation nikech mano pok otimore koro wadhi anena ni to eros kata ok otimore sirikal oseketo ni koro gioro capitation no seche ma giketo ni gioro capitation no nagiwacho ni gidwa ore e formula ma gichako gi atamalo piero abich tam mokwongo tam mar ariyo atamalo piero adek tam mar adek en atamalo piero ariyo Koro gino ka sirikal nosiketo kamano, tiyudo ka sani nyaka negi chak igane. Pesa magiseoro ok en kata tamalo 50. Kija tamalo 50 ka e secondary school, onego beni na en 11,000 gi kata 200 kanyo. Kech in total onego beni en 22,000 gi 500. Koro ka pesa mane giseoro, nikech ineno ka the principals wacho ni pesa mosedonje wi nyathi ka nyathi en 1,000, nagikoni actually nomigi 4,000 gi 400. Kato gikoni the ministry ochako retain 1,000 mitimo godo weche mamoko moting'o spot nitiere gik magidwa cheko kaka inspection, weche mamoko magimbe gichak giketo kanyo. Koro wi nyathi ka nyathi mantiere sani yudo ka manie secondary school instead mar 11,000 gi 200 gi 50 mano onego bed ni dhi negi cha, gin giseyudo chiegni 3,000 kende wi nyathi ka nyathi. Matiende ni pesa ma nyathi onego bed ni konyogo pesa no pok ochopo. To Cleo, ing'eni higa ma 2023 ing'eni watieko ka pesa no ok oter te e skul. Pesa no noketi e budget to pesa no ok ochopo e skul te. Koro sani ka ne gigolo pesa mondo mi ochop e skul le Januar, to gikoni muoro no en mana mar term 1 2024. Ing'eni jopuonj bende sani ok nyal penjo ni to yawa
mokalo
ka, nikech adieri ing'eni jopuonj among the pending bills mantiere education sector ka, ng'eny gi nitiere skunde. Kech japuonj bro wuoyo gi jok makelo yien, japuonj bro wuoyo gi jok akelo oganda gi oduma, chiemo, gik mang'eny go. Kato koni kelo uru gigi, pesa ibi orunwa, wabro chulo. Kato gino kone gini, amuoro ni, kikungi go chien. Omiyo ntiere kaka sector mare education, the management mare, kata leadership mare, anyalo koni poko chwiny, poko tegno, kako ningubeni dware. Kato bende, poko giketo wach mara diri ya inya mundo muangye ni to, ango matimore. Nikech sani, poka winjo kagilaro nwani to pesa manudong, mani ukuterika, gina githi kanya. Nikech ingini 2022-2023, toge 2023 gi 2024, budget mano keti ni education, ne magisi ginyiso wani enu malo kabisa. Tingini UNESCO, toge wan ma wati monya nondrumar education gi policy advocacy. Hiko ni, oko nengo bini wangeo pesa muketi education, kalo waregi the allocation. Nengo wangeo nito matumizi, teaching and utilization, appropriation. Kechinya alkete kaka kuro mar education manoke 9 almost 628 billion. Tiroka niko ni about 37% mar pesa no. Oko dhi skunde kaka nungu bini duwaro. Kori ngeni e books katibro nena ni pesa no mi education mangenye. Kendo nga maduwa ni mondo med education pesa nga nukungi yogi mawacho. But pesa no kuchopo.
Kamano.
Kuro kanyo ntire tabu. Sani bende mono mimatiek ni seche makoro term dhirumo. To capitation ma term 1 bende poko ter. To pending bills ma last year bende. A headache machando jepuonje. Mamiyo jepuonje moko, principals moko. Ugolo nyithindo mondo miyo this. Oka winchi, okareo rakode kodgi ugolo nyithindo. But kakoro ine chief principal. Pesa unge. Nyithindo gibende puko tieko fees. Ineno ni mae machiegni me mondo mi aor gi gidhi gi om. Ipoka yudo pesa moro mwachulo godo kata na deliveries magikelo kata
chiemo
clients mantie. Mane momiyo gino timore.
Erokamano ahinya. Oganda moko penjo kae.